nyika yedu nyika ya parara taparara mfura ya yeretsa simba dzedu zvirwere zvatora hama dzedu mambo tinzwei tirangarire ishe. Takumirwa, taperero, imi.